Ready? 5 40 5 61 4 27 8 79 4 12 2 63 7 80 53 That is 450 Ready? 90 4 36 9 7 51 26 7 82 5 78 9 20 3 63 That is 490